Ka tia tīwi, ko tētahi e aro nui ana ki ngā pakihi Māori. Ko tērā kē e aro nui ana ki ngā kōrero roki-roki mō tātou marae. Kia ahatia whakawhiwhi atonutia a Lillian George, rāua ko Virginia Warriner, ki te tohu kairangi i te rānei, kei a Heta Gardner, ngā whakamārama.
Te hua o te pukumahi.
It's been a long, long journey, 15 years. Started in 95, 8 years working on the PhD alone.
Aha kua ngā ua uatanga, kua tae te toko rua nei ki ngā taumata ike ike mo te mātauranga. I takahia te ara kai ua ua e tētahi o rāua.
My grandfather worked and I lived in a household of up to 16 children and 5 adults.
Engari mo te rā atu, kua roa nei tēnei ara e moi moi ti ana.
Iai e pakupaku ana. Koina tonu, hahara te kupu mo te boku e mne. Ai, mai rāno, koira, he boku e mei.
Ko tā Virginia aro mo tana tohu kairangi, ko ngā pakihi Māori me tā rātou whakawhānui wā rātou mahi ki te ao whānui. Ko te arotahi a Lillian, ko te hītori Māori me te marae o awataha i te raki pai whenua. He ruku ki te hōhonutanga o te ao mātauranga. Kaore anō kia kitea ki roto I tōna whānau.
No one in my whānau at that stage had gone to university, so it really wasn't a consideration. And I really have to thank my case manager at WINS for encouraging me to take up tertiary study.
He kōrero anō mo te kaiwhiwhi tuarua.
Family aspirations, my uncle buddy here, Uncle Tamati, always want to be a professor like him. I want to end up being a professor as well.
Aha kua te tauaro o ngā huarahi I whaia. Ka noho tauira te toko rua nei mō ngā āheinga o te tangata. Heta Gardner, te karere.